tsene di entse rona kgetilwe ke setšhaba e le gore mmuso ona ka nne tlo otse mono ka kgetho ya setšhaba empa gona le ditaba tse ding tsona tseo ba bang batho ba neng ba sokela masone ga se taba e patilweng eno e goreng re thabile ga re bona gore ela ka nnete ka re kgetlong lena ge batla re dumelelana gore ee ka nnete ga re seke ra etsang dintho tse ka bakelang naga ena tlhokagalo ya botsitso ke seo ke neng ke se bolela mme se bogong ke ile ka ukwa sa ntse dibuare a ne ke bolela gona mme gore ga go molemong wa mang kapa mang mme ka nako one o tla godisa letswalo laka gobane go ne o seobe le motho wa gena ga re sa tla godisa masalelo e ne e le ka nako e ne ntse ke na le information eo re neng re e tseba le lona gore masole a tla re tseba go tshwa batho ba batho empa rere ke taba ya botlhokwa e golo ga re re a ditaba tse re ditaba tse golo ga re itlhophela re le boetapele ba naga gore na di sebetswa jwang molemong wa botlhe di sebetswe ka tsela e di tla re thusa gore tlisetsa kgotso e se go bakela dimotho mme ke seo ke neng ke se bolela mme mme informative onare ona bua ka tabela ya mmuso wa kopanelo gorena go gona ke golane gona gona e qalane mme ke tlhalositse ka bophara tabena gore a gona e fitlha ka jeno tabena re e phatlhalatsa ka jeno ga re soka re bua ka taba ya mmuso wa kopanelo ke ka jeno mo re e phatlhalatsang ba neng ba e bua re supile mona ka nako e neng e bua e ne e bua ke leng go se o na le mmuso ke taba pele ya bobedi e bua ka nako yane yeo go neng go seo kentswe tlhagiso ya go tlhoka tshepo go mmuso jele gere go ya ka molao wa motheo wa naga ena le lona setšhaba sa eso mmuso ga o se o le ditlong go na le tsela e o ka tloswang ka yone e laolwang ke molao wa motheo mme ke yone ena e re ileng ra e latela go fitlhela re ile dikgethong ga ona tsela e nngwe ono kape a mmuso re a o tlosa ka jeo jena pela re tlokenya mmuso wa kopanelo e ne ke a sebetsa jwang mme lela rere ka jeno ka nnete taba ena e ntle e o neng o bua ka yone ka nnete ga sebele mmuso o thekiwe ga re ke re utlwe Christian Council gona e reng boemong bone gobane ka nnete ba ne ba bontsha gore e ka ba taba ya botlhokwa eno ga re ke utlwe gona European Union ga e ne e supa gore taba ena ke taba e kgolo e ka ba taba ya botlhokwa nna boemong bona ba reng ga re ke re utlwe gore magotla a mangwe ka reng a neng a tlhile a iketa le ka yona dikgethong ge re ke nako bule mo na mo go senang mmuso e thata fala ga mmuso o le teng tuelo go tlose mmuso ono go thebe mmuso wa wa kopanelo ge re ae ka nnete nako e ntle ke ena mme re a tshepa gore boipiletso bona ba gona bo tla wela ditsebeng tse utlwang ge re le sadake ka bo yona ka ndate Ramaphosa o ne a ile a re kopa kaa tuela ge re o ndate monyata ko ona o tsediwang ga re e qale ngwana jwa letena mme taba e golo ka nako eno le ba neng ba bua taba ena bana ba le tsona le reformo ka botsona a di tlhoka matlhakogana ka ofela ke a gola go ntse o le jalo le ka jeno ga o sobele letoile ba tla tlhoka magotlana a supileng re a tlhoka le magotla a mangwe a sekomona re a tlhoka gore jala tlo go thusa go etelela pele tlhopha bobotšha mme ke a tshepa mme ke o arabile ge ke le arabile beng bale mme ke kopa
ona le pelaelo ka manane le tsela ya gofela mme o lakatsa gore o be le tlhatlhobo ya manane le gokgetha o tsaka e re na tabae Pero puso de bajo de nada. Hutan gana cueca. Uy, sí, dice. Corre, how guys are already. Come mantaos en el inglés. Fella, once we in a little one. Ega, beca, la cocina de pani. Ega, la cocina de pani. Ega, beca, ega, paca. Tibel, lo tibo de hutla. Es a la mente. Puso al catena, pebble. Ubile cataba. Y la
In hindsight, for the LCD and the DC, particularly I think for the DC, when you look at your numbers, in 2015 you managed to get 218,000 votes. And this time around you managed to get 100 and just about 50,000. When you look at the pact that you went into prior to the elections, clearly it went against your favor. What do you say about